tubandanye gusoma igitabo c'ingenzi tugeze ku gice ca 14 kivuga ngo mwizegwa. Mu Kristo ariko aragenda ashika ku gasozi kashyiriweho kugira ngo ingenzi zihashitse zitegereze ibiri imbere. Mu Kristo arakaduga maze aravye imbere abona mwizegwa ari imbere yiwe. Aramuhamagara ati yewe mugabo ndorera tujane. Mwizegwa arakebuka mu Kristo arongera aramuhamagara. Ndorereraho ndorereraho. Mwizegwa aramwishura ati simpagarara kuko ngomba gukiza ubugingo bwanje kandi umuhozi ankurikiye. Mu Kristo arababara aravundera aramushikira aramurengana wari nyuma asubira imbere. Araheza arihimbaza aratwenga kuko amurenganye. Maze ntiyirinda agiza cya aratsitara aratemba ntiyashobora kwivyura kugeza mwizegwa amushikiriye aramufasha aravyuka. Maze ndota bajanye bashize hamwe baganira ibyo babonye mu rugendo rwabo birabanezereza. Mu Kristo abanza kubwira mwizegwa ati mugenzi wanje nkunda nejejwe nuko ngushikiriye kandi kuko Imana ihwanije imitima yacu tugashobora kujana muri inzira twuzuye. Mwizegwa ati nari nizigiye kuzanana nawe ukiva mu gisagara c'iwacu ariko ntanga kuvayo njo catumye nizanana uhereye iki gihe cyose. Mu Kristo ati wamaze igihe kingana iki imahonero utarankurikira. Mwizegwa ati naratevye yo gushitsaho ntagishoboye kwihangana kuko aho giriye abantu benshi basigaye baravuga yuko ico gisagara c'iwacu kizoturirwa vuba n'umuriro uvuye mwijuru. Mu Kristo ati mbega babanyi bacu nabo bavuga batyo. Mwizegwa ati gome bose bamaze igihe ariko bavuga. Mu Kristo ati none nta wundi yavuyeyo ngo yikize atari wewe wenyine. Mwizegwa ati rega naho benshi babivuga ngira ngo ntibavyemera cyane kuko bakibivuga bamwe muri bo bakunegura ngo urugendo rwawe nukwiyahura gusa ariko jewe naravyemera yuko icyo gisagara c'iwacu kizotongogwa n'umuriro n'amazuko bivuye mu ijuru kandi n'ubu ndacavyemera nico canteye guhunga. Mu Kristo atumubanyi wacu nyamujijya nino nta wamwumvise bamuvuga. Mwizegwa ateko cane numvise yuko yagukurikiye ngo agashika kwishayo maganya agashaye muri iyo niko amwe bavuze ariko we ntagomba ko bimenyekana ariko ngira ngo yarivurunze mu vyondo vyaho. Mu Kristo atababanyi bacu bamugize ngo iki. Mwizegwa tuhereye aho yasubiriyeyo abantu bose baramutwenga bakamushinyagurira bakamusuzugura mbere nta ugomba no kumuha igikorwa. Ubu asigaye ameze nabi kuruta uko yahora. Mu Kristo ati bamuhora iki kuko bari basanzwe banka iyo nzira yarajanye. Mwizegwa ati bavuga yuko yihindukije ngo ntiyakomeje ivyo yatuye umenga Imana yamuteje abansi bayo kumukora kwitama no kumugira iciro y'imigani kuko yataye inzira yayo. Yeremia 29:18-19. Mu Kristo ati naco mwavuganye utaravayo. Mwizegwa ati twari tugiye guhurira mu nzira maze akikira inzira amaramara nk'uvise isoni z'ivyo yakoze ntihagira ico tuvugana. Mu Kristo ati ngitangura urugendo nari mfise ivyizigiro yuko azokizwa ariko none ndatinye yuko azorandukana nawo mu gisagara c'iwacu wose. Ivyamushitseko ni vy'umugani w'ukuri ngo imbwa isubiye kuvyo idashwe kandi ingurube yuhagiwe isubiye kwivurunga mu vyondo. Petero wa kabiri igice ca kabiri ku murongo wa 22. Mwizegwa ati nanje nivyo ntinya kuri we ariko ninde yoshobora kubuza ibitazobura kubaho. Mu Kristo ati enda ivyuwo tubireke tuje kuvyacu. Nyagira ivyo waboneye mu nzira kuko ngira ngo ntivyabuze woba utabibonye no vyo ntangaza. Mwizegwa ati nakize yashayo washayamwo
shika kuri rya rembo mahoro shito umugore yitwa Mweruzi niwe twahuye agomba kungirira nabi. Mukristo ati ni vyiza ko wakize uwo mutego. Na Yosefu nawe yaramwoheje nkawe aramukira nkuko kwawe, ariko vyahatswe kumwicisha itanguriro 39:11 kugeza ku 20. Bega wewe yakugenjeje ate? Mwizerwa ati niwoshobora kumenya ibihayihayi vyiwe, eka ni nkuko nawe usanzwe umuzi. Yaranyinginze ngo tujane ibinezereza vy'uburyo bwose nzoronka. Mukristo ati ariko rero ntiyagusezeraniye umunezero uva mu mutima utari mu ijwi ritagiriza ikibi? Mwizerwa ati namba yansezeraniye ibinezera vy'umubiri gusa. Mukristo ati Imana ishimwe ko wamukize, abo uhoraho yazinutswe nibo bazogwa muri uko rusumanyenzi. Mwizerwa ati sinzi yuko namukize gose. Mukristo ati vyagenze gute? Waremeye ivyagomba? Mwizerwa ati sinamwemereye ngo niyanduze, kuko nibutse byanditswe vya kera nasomye w'intambuko ziwe zimushikani kuzimu, Imigani 5:5. Nuko nja ndahumiriza kugira ngo sinkwegwe n'igikundiro ciwe. Yobu 31:1. Araheza aranuka nanje nja ndigira. Mukristo ati nta kindi caguteye mu nzira? Mwizerwa ati nashitse mu mucamo wa wa musozi witwa Muruhanya, mura n'umusaza wa kera ambaza uwo ndiwe. Nahonja ndamwishura nti ndi ngenzi nja kumugwa uwo mwijuru. Uwo musaza arambarira ati kusa namwizigirwa, wokunda kunkorera nkazokugerera. Ndaheza ndamubaza izina ryiwe nahaba. Ambarira ko yitwa Adamu wa mbere kandi kwaba ku musozi Ruhendo, Abanyefeso 4:22. Ndamubaza ntuzompa igikorwa ki kandi uzongerera iki? Ambarira ko azompa igikorwa gihambaye cyane kandi kwingero azompa arukuraga ivyiwe. Ndongera ndamubaza urugo rwiwe uko rungana kandi ko afise abamukorera. Anyishura yuko urugo rwiwe rurimo ibihimbaro vyose vyo mwisi kandi ko abamukorera arabo yivyariye. Ndamubaza uko bangana. Ambarira ko afise abakobwa batatu, umwe yitwa Vyifuzo vy'umubiri, uwundi Vyifuzo vy'amaso, uwundi Bwibone bw'ubugingo. Yohana 1:16. Ati niwagomba nzobagushingira bose? Ndamubaza ntugomba ko gukorera gushitsa ryari? Aranyishura ati ndagomba kunkorera gushitsa aho nzopfira. Mukristo ati vyawe n'uyo musaza amaherezo yabaye amaki? Mwizerwa ati ubwa mbere nari ngiye kuvyemera kuko nabona ivyo mbarira ari vyiza. Maze tukiriko turaganira ndamwitegereza mu ruhanga mbona handitswe ngo nimwiyambure umuntu wa kera n'ibikorwa vyiwe, Abikolosayi 3:9. Mukristo ati hanyuma vyagenze bite? Mwizerwa ati haje ikintu mu mutima wanje kimeze nk'umuriro waka ngo naho yombarira vyinshi akabiryosha, yamara kunshikaniwe akanshora nkaba umugurano. Nuko rero ndamubarira ngo andeke kuko ntagomba iwe haba no kuhagera. Acarantuka avuga ko ari bunkurikize umuntu wo kugenda arancumukuza inzira yose. Maze ngihindukira ngo ngende numva ansumiye arantabura, nibwira yuko asigaranye igihimba cyo kuri jewe. Ca ndaboroga newe jewe ndagowe. Abaroma 7:24. Nuko nkomeza urugendo nduga wa musozi ndawucagatije, ndakebuka mbona umuntu ankurikiye agenda nk'umuyaga ampamvya ndi hafi gushika kuri ka kazu ko kuruhukiramo. Mukristo atereka nanje narahaciye ngo nduhuke. Itiro riranganza n'akazu uyu muzingo w'igitabo. Mwizerwa ati reka kunshira mu ijambo mugenzi. Reka uwo mugabo anjikiriye aca arankubita antsinda hasi ndambarara nk'upfuye. Ngize ngo ndahembuka ndamubaza icyo ankubitiye. Aranyishura ati nuko kigomba kujana na Adamu wa mbere araheza arahindukira ankubita mu gikiriza angarika hasi imbere y'ibirenge vyiwe ngwa numye nka mbere subiye guhembuka ndamusaba ikigongwe na waranyishura ati sinzi kugira ikigongwe acanyongera kunzinda hasi ntaba yarabuze kunyica yo hataza umuntu akamubuza mukristo ati uwamubujije ninde mwizegwa ati ubwa mbere sinamumenye maze kiri kwa ranca iruhande mbona afisi inkovu mu biganza vyiwe no mu rubavu menye yuko ari umwami wacu nuko ndaheza nkomeza kuduka wa musozi mukristo ati wagukurikiye ni Mose ntawaharira kuko atazi kugirira ikigongwe abaciye mu vyagezwe vyiwe mwizegwa terega ndabizi sibwo bwa mbere kumubona yahora aza iwanje nkiriyo ataco ninona akamburira uyuko azonturirira mu nzu ninakomeza kugumayo mukristo ati mbega ntiwabonye ya nzu yubatswe mu itaba rya wa musozi wahuriye ko na Mose mwizegwa ati narayibonye mbona na za ntambwe narayishikira ariko ngira ngo zari zisinziriye kuko hari nko mu mashoka nuko mbonye hakiri kare nkomeza inzira ca iruhande ya wa mushibamyi manuka wa musozi mukristo ati yambwiye yuko yakubonye uhaca ariko iyo uramutsa bari kukwereka ibintu vyiza utopfuye wibagiye mbega ntawe mwahuriye mu mwonga nyamucisha bugufi mwizegwa ati nahuye n'umuntu yitwa ntagirigwa agera ngo uwo mwonga nturimwo icubahiro na gikeyi kandi yambariye yuko ninaca muri uwo nzokwiyankisha abagenzi banje bose nkabwibone na gasuzuguro na ndishoboye na nkunda icubahiro n'abandi atabo bose bazokugaya cyane kukuzoba ukoze ivy'ubupfu guca muri uwo mwonga mukristo ati wamwishuye iki mwizegwa ati namubwiye yuko abo avuze bose bashobora kwiyita bene wacu kandi nanje ko ntoshobora kubihakana kuko ku mubiri ariko biri ariko uhereye aho natanguriye kuba ingenzi baranciye nanje ndabaheba ni nanone ntaco duhuriye ko bamenyereye kandi ataco ducuditse nako ndamubwira yuko ivy'uwo mwonga abivuze uko biri kuko kwicisha bugufi kwitangira imbere y'ukubahwa ntari ku mutima wihaya witangira imbere y'ukugwa imigani 15 33 16 18 ninofuma nje muri uwo mwonga ngo ndonke ico abanyabwenge nyabwo bita icubahiro kuko mpita mwivyo wewe ushima ko dukwiye kurondera mukristo ati nta wundi mwahuriye muri uwo mwonga mwizegwa ati nahuye n'umuntu yitwa Soni ariko mu bo twahuriye muri iyo nzira bose niwe wa mbere kwitwa irita mukwiriye wa wundi we naramuhakaniye arateba arandeka naho twabanje kuja impaka ariko Soni uwo munyesoni nke we niyahengeshanije kuntesha mukristo ati yakubwiye iki mwizegwa ati ivyo yambwiye yagaya iby'ubukristo akavuga yuko kubwitwararika bitera umuntu agakengeye n'umugayo atuma natebuka kumvirije uryo mu mutima s'umugabo nyamugabo kandi wirinda mu byo avuga no mu byo akora abayihombeje umwidegembyo abanyacubahiro biki gihe bafise akazotwengwa na bose ambwira yuko ari bake cyane mu bahambaye canke mu batunzi canke mu banyabwenge bigeze kwimvira nkanje abikorinto ba mbere cyo cyambere ku murongo wa 26 kandi kwa tanumwe muri bene abo yigeze kuvyemera atabanje kuzimitswa agahinduka igifu abikorinto ba mbere 3:18 abifilipi 3:7 gushika kuri 9 ati kandi koko n'ukuzimira ubwenge umuntu guhomba ivyiwe vyose gukurikira umuyaga araheza agaya ingenzi ngo nabantu banyarucari bo hasi babatungu batigishijwe ubwenge Yohana gice 7 ku murongo wa 48 byakozwe n'intumwa 4 ku murongo wa 13 kandi yavuze n'ayandi majambo menshi nkaya ngo biteye isoni kuririra mu rusengero ubitewe n'amajambo wigishije ugataha witse umutima ati kandi biteye isoni gusaba mugenzawe imbabazi kutuntu duto duto wamukoreye canke kumuriha utw'ubusabusa woba warihaye kandi yavuze yuko kuba imana gutuma umuntu ataba ucuzura n'abanyacubahiro kubw'ivyaha bimwe bimwe agenda ababonako mugabo soni ntiyatoboye ko ari ivyaha yavyise amazina yoroshe avuga ngo umuntu benuyo yemera gufatanya nabo hasi kubw'ubumwe bafitaniye mu vy'Imana ati vyo ntibiteye isoni mu Kristo wamwishyuye iki mwizerwa ati nabanje kutaronka icyo ndamwishyura kuko yamparirije cyane bigatuma ibimaramare binza mu maso kandi soni ubwiwe niwe yabinteye agasigaza gatoyi akansinda maze hanyuma nibuka yuko igishizwe hejuru mu bantu ari gisesema mu nyonga z'Imana Luka 16:15 kandi ndibaza nti uyu soni ambari uko abantu bazonyimvira ko ariko ntambari uko Imana nyimvira ko canke uko ijambo ryayo rivuga nibuka yuko ku munsi w'amateka ntazocikwa izihwanye nuko abahambaye bo mwisi bibwira ariko ko tuzocikwa izihwanye n'ivyagezwe vyisumba vyose n'ubwenge bwayo nti nico gituma ivy'Imana ivuga ari vyo nyavyo naha abantu bose bo mwisi bubihakana mbona yuko Imana ishima abayikorera kuruta ikindi kandi kwikunda umutima wemera kubarigwa nayo kandi yuko abitwa ibipfu nabo mwisi ari bo banyabwenge nyakuri mu bwami bw'Imana kandi kumworo akunda Kristo akamukorera ari umuhigwa kuruta umutunza hambaye amwanka niko kubarira soni nti genda uri umwase w'agakiza kanje nti noshobora ne kukwemera kandi wanswe n'umwami wanje nti noramuka nkwemeye noshobora ne kuzomuseruka imbere ahazozira Mariko 18:38 nti mbega ivyiwe canke abantu biwe byontera isoni no hava nkazokwizigira ne ko nzohabwa umugisha ariko soni uyo yari inshirukanye kumwikura kwaranduhije cyane eka yashishikaye kunyegera akanyongorera akajambo ko kungayisha ivy'Imana hanyuma ndamubarira ivyunyosha n'ukurushwa n'ubusa kuko ivyo usuzugura ari vyo nubaha nuko iyo shirukanyi ndaruha ndayiyambura ndaheza ndaririmba abahamagagwa niyo mwijuru ntibasiba koshwa n'umushukanyi akunda kuryosha ivy'ababarira akabibabwira vuba na vuba yemwe ngenze nimushikame mube abagabo nyabagabo mureme wa musukanyi uko agaruka kenshi nuko yizigira yukuherezo azoteba akabona kubanesha bagacobogora bakamwemera yemwe ngenzi nimushikame muba abagabo nyabagabo muremye ijwi ni igindirimbo y'ikirundi y'ijana na 99 mu Kristo ati Imana ishimwe ko warindutse kugwanya iyo nshirukanyi kandi nk'ukuvuze ngira ngo yiswe irita mukwiriye erega ntasonagira zo kutwoma amaguru mu nyuma akagerageza kutumaramariza imbere y'abantu bose akadutera kugira isoni z'ivyiza yataba ari umunyesoni nke ntiyari kugerageza gukora ivyo ariko tumugwanye dukobeje kuko naho yihayagiza atyo ntabanda shira hejuru atari bipfu Salomo yaravuze ati abanyabwenge bazoragwa icubahiro ariko isoni nizo zizoba umugabane w'ibipfu imigani 3:35 mwizerwa ati dukwiye gusaba Imana ngo idukutabare itunesheleze soni kuko ariyo igomba ko tugira ubuhizi bwo kugwanira ukuri mwisi mu Kristo tuvuze ukuri mbega nta wundi mwahuriye muri uwo mwonga ni wizera toya nta wundi kandi ahasigaye uwo mwonga ntakiye habona wo no mu mwonga wose w'igitutu c'urupfu mu Kristo ati warahiriwe Jehova byabaye ukundi kose ngishika muri uwo mwonga nyamucisha bugufi nahuye na daimoni mubi cane yitwa Poruoni tugwana intambara ikomeye mbere nagira ngo aranyica cyane cyane gihe yanzinze hasi akanshikamira nkugomba kumponja honja kandi akinsinda hasi inkota yanje twaguye kubiri araheza aranyirahira ati ndagushikiriye ariko nakambira imana iranyumva inkiza amagogwa yanje yose maze njika mu munga w'igitutu cy'urupfu ndahaca mu mwiza gushitsa ndahacagatije ngenda nihebuye ko ngiye gupfa bitevye cane buraca nuko nja ahasigaye izuba rirashe mbona kugira imitende amen.